Yeah.
Question music.
Yeah. This is Steven KB.
Ewe Servateur.
Utai Jua tu.
Oh no. Musi. Nuwa chuo kwinezereza. Ikume na mahasa. Banjuka jiska hobe Nifurije kuvyina Ndi kumwe n'umukunzi wanje Nifurije kuzinwa Fata kamwe jewe nariha Ewe Servateur Zana machupa tanu Ija mbere nija nkandi yongera irindi Ewe Servateur Zana machupa tanu Ija mbere nija nkandi yongera irindi Cheza Cheza Tugatambe Mamwe ngo shiramo Ewe Servateur
Servateur
Tukavine gushika uche Nefurije kuvina Nekume no mokunzi wanje Nefurije kuzinwa Fata kamweje wendariha Ewe Servateur Sana machupa tanu Ijambere nija nkandi yongera irindi Ewe Servateur Zana machupa tanu Ijambere nija nkandi
Nyoko juu zima.